Nina bezulu edumene ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze-1KZN TV nifundele uphilano kwacebo okukhulu kwamzimba umntwana uyakhulela. Nazi indaba kwizona ihamba phambili namuhla. Lihlehlile lephoyisa elisolwa ngokubulala elinye. Owesilisa kwelokubulala ingane yentombi, kanti aphemo ishaya amakhala ngokuqasha ngeminyaka. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze-1KZN TV. Kuhlehlile namuhla kokufaka kwesicelo sebheyili sephoyisa kamasipala weTheku kwaZulu Natal elisolwa ngokubulala ngehluku kwelinye iphoyisa lesifazane ababekade besothandwene nalo njengoba kumshushisi weleli icala ecela ukuba ke liqale ngokuyohlolwa kwingqondo leli phoyisa ngodokotela. Usizwe ngemubevele namuhla enkantolo kamantshi yaseThekwini nalapho bekulindeleke khona ukuba afake isicelo sakhe sebheyili njengoba esolwa ngokubulala ngehluku wesifazane obeyintombi yakhe nawo ke oyiphoyisa lalo masipala.
Njengoba namuhla umsolwa kuleli cala bekulindeleke afake isicelo sakhe sebheyili, umshushisi ufake isicelo kwimantshi sokuba umsolwa ayekohlolwa ingqondo. Echazela imantshi uveze ukuthi ke ubufakazi obuphambi kwabo kwenza ke babone kubaluleke kakhulu ukuba umsolwa aqale ngokuhlola isimo sakhe somqondo ngaphambi kokuba ke kudingidwe udaba lwesicelo sakhe sebheyili.
Upon perusal of the police docket and further investigations with the investigating officer, the state now finds it prudent that the accused be sent for a district surgeon assessment based on what evidence we've got in the docket prior to the bail application proceeding. The state's application today is for the matter to be adjourned for the district surgeon to mentally assess the accused prior to the bail application proceeding. That's the state application.
Umsolwa oyiphoyisa lombutho wamaphoyisa kamasipala usenkantolo nje kuzokhumbuleka ukuthi usolwa ngokubulala isinqandamathe sakhe naso ebesiyiphoyisa lalombutho. Kubikwa ukuthi wagwaza owesifazane ogama lakhe uBianca Khuzwayo ngesikhathi behleli kwelinye lamaflats enkabeni yedolobha iTheku. Sekuphele inyanga eboshiwe kanti bekulindeleke afakele sicelo namuhla kulandela ukubambezeleka izikhawu ngenxa yokungabi naye ummeli. Njengenjwayelo umsolwa ungena enkantolo ezithobile edlubhe ezimnyama. Enkantolo bekukhona amalungu omndeni womsolwa kanye nakamufi ehlezi ngokwahlukana. Umndeni kamufi walile ukuphawula namuhla kepha ububukeka udangele. Phambilini wathi ke ufisa umsola asheshise avume icala ungamoshi isikhathi.
We had to advise if it's just that ingane ibingafuni ukuthi thina abadala sazi. Kodwa sibonile ukuthi ekugcineni ngalolu suku ambulala ngalo ngoba wayesebizile umamncane wakhe esifuna ukukhofa everything. Kwasho ukuthi ke usembuleleke. As I've said before, ukuthi umthetho awuthatha indawo yawo. Thina nje sizoza ukuthi bathini, then we'll come and attend. Kubuhlungu kunjalo ngoba phela njengoba look at don't icala look at don't icala look at don't, thina silahlekelwe ku painful but we don't have any control. Umthetho owazi ukuthi wenzani but esikufisa ekugcineni ijustice.
Leli cala lizobuya mhlazi yisithupha kunhlaba kanti ke umsolwa uzoqhubeka agcine ejele laseWestville. Eyindabeni ze-1KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini.
Uvele kafushane enkantolo kamantshi yasemzumbe wesilisa wasemthwalume esiqungeni ogwini oseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal osolwa-ke ngokubulala kwingane esinqanda mathe sakhe angayizali. Iziko le ndaba lake labika ngaphambilini ngowesilisa ogajwe isikhwele wabesebulala kwingane esinqanda mathe sakhe. Ngokusho kwamalungu omndeni senzo sikamsolwa sibashiye belimele bewumndeni ngakho abakufisa ukuthi kumsolwa athole isigwebo esimfanele bese ebhadla ejele. Umphakathi ububhikisha ngaphandle kwenkantolo uphikisana nokuthi akanikezwe isicelo sebheyili.
Umphakathi wasemthalume ubuthukuthele ubhikishe ngaphandle kwenkantolo kamantshi yasemzumbe uphikisana nokuthi owesilisa wabulala ingane yesinqandamathe sakhe athole ibheyili. USiyabonga Ndlovu wasesiqungeni khona emthwalume ubhekene necala lokuthumba nelokubulala ingane yentombi yakhe angayizali neminyaka emibili. Umndeni kamama wengane uthi basale nesilondo ey'nhliziyweni zabo ngenxa lesi senzo.
Bashaqeka kakhulu ngoba phela manje ingane le ingane encane engazi lutho kodwa nje kwasiphatha kabi kakhulu ngoba namanjena nje inhliziyo zethu ziphukile ngoba umndeni nje umaka mtwana asazi ngempela ukuthi uzokhona kanjani. Umntwana ufihliwe wafihlwa kahle futhi ngesizotha kodwa nje kusenelokho enhlizweni zethu ngoba kona nombulali obulele asifisi ukuthi aphume sithola sifisa nje ukuthi abolele jele futhi kube khona udilika jele ngabe nje uthola wona straight.
Usekela sihlalo we-Women of Umthwalume abebeyingxenye yomphakathi obubhikisha ngaphandle kwenkantolo uthi bewumphakathi bebesayithoba amanxeba ngesigameko esifana nalesi njengoba sekubaphinda futhi.
Sithukuthele kakhulu somphakathi ngenkamba manga ngoba siphuma ecaleni elithi alifuze leli la emihlenyawose owabulawa ngokudlwengula wankwintshi emqaleni. So uma ngabe sisabona kunabantu endaweni yethu abasakwazi ukuthi benze izenzo ezifana nalezi kuyasithinta kakhulu somphakathi.
Iqhuba uthi simningi imizamo asebeyenzile ukunqanda lesi sihlava kodwa akuphumeleli. Ngakho usolizi ngeliphezulu lokusetshenziswa kwezidakamizwa nokuwumthelelo walezi zenzo.
Siyasola ukuthi mhlambe izinga lama-drugs ilona leli eliyikhoza yonke lento ngoba masilandelela kulabantu abenza lezi zinto abanye babo uyathola ukuthi badla ugwayo ohlaza abanye futhi bayazidla izidakamizwa ngoba sesikwenze konke njenge-Women of Umthwalume sibambisene ne-forum ukuthi sihambele nje izindawo labo esike behlangene khona sizama ukufundisa sixwayisa ukuthi abantu abangene ebudodeni namadoda siyawanxenxa akhona endaweni ukuthi akaka abadodisi labafana abancane abafundise ukuthi umuntu wesilisa umnakekela kanjani umuntu wesifazane kodwa ngiyabonakala ukuthi hayi kunokuthi kwehle izibalo zibuka zikhuphuka kakhulu.
Uthi ufisa kube nohlelo lokududisa abafana abancane
ngabe khona amadoda mhlambe la kwazokuhlangana khona abe namakhempu siyacela ukuthi asithinte njengabantu abavikela umphakathi beze bazofundisa nala endaweni yethu siyacela nakwinkosi yesizwe nasendune namakhosi akhona ukuthi cha lesi simo sibuya siwahlisa sihlisa isithunzi samadoda kumsebenzi wawo ke njengamadoda ukuthi abasukume babaqoqe abafana abancane babafundise ukuthi uyindoda into enjani ngoba njengamanje siyabasaba abantu besilisa mawuhlangana lwesiza manje phela ubaleke usaba ukuthi uzokwenzakalani asikwazi nje ukubafake imoto esihamba ngazo ngoba noma umuntu manzi uyakujikela ngoba nalengane ebulewe ubabayo istepfather lesi kodwa uyathola ukuthi ubenebond nalengane okubelula ukuthi ingane mengabe eyithatha kubo kwamawayo ingamqwayi kana useyahamba useyowenzakalisa ingane.
Umsolo uyilaxazile ibheyili icala libe selihlehlela umhlazi ishumi nesikhombisa kwephezulu. Lo mbiko benwethulelo uzamando sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisenkantolo eMzumbe.
Umengameli weqembu le-APEM uVisitor Mlotshwa uthi ke kufanele iphele indaba yokuqashwa kwabantu ngokwamaqembu ezepolitiki. Lokhu kusho ngenkathi ke kuqhubeka umcimbi ubanjelwe ihholo lomphakathi endaweni yasemafemfetheni wokwethula kuyinhlelo abanazo ngomphakathi owakhe lomasipala wasokhahlamba njengoba kulungiselelwa ukuya kokhethweni lukazwelonke. Umlotshwa kuphinde waveza ngesiphakamiso sokuthi ke kuvuleleke amathuba omsebenzi kubantu abaneminyaka engaphezulu kwamashumi amathathu nanhlanu, 35 years.
Imeyo masipala uKhahlamba uVisitor Mlotshwa uveza ukuba uhulumeni kufanele axhase amabhizinisi abantu amancane ukuze kuthuthukise umnotho.
Qashwa iphele ngoba siyabuka manje ukuthi kufanele ube alive i-political party ethile nobuqashi. Into yokuqala ufanele iphele abantu base-South Africa angene ngokwama-qualifications wabo. Okunye sifisa ukuthi South Africa yonke kungabikho umuntu abasebenzi. Imali iningi South Africa. Abantu abaxhaswe kuma siphaza show abo. Abantu abaduze bavula amabhizinisi bese uhulumeni athathe lamabhiliyoni awafala kumakhomishini lajwelizwe lonke amabhiliyoni awafale kubantu ukuze bakwazi abantu ukuvuselela amabhizinisi.
Uqhube ngokuthi ukuqashwa kwabantu kufanele kusweke iminyaka engu-18 kuya ku-59.
Thina-ke sithe ngaphe kwa-35 sase siba ne-co-funding yale grant esiyithola kwi-provincial and national government. Sa-co-fund laba ngale besasishayela khona umthetho sase siqasha abantu aba-36 kuyaphezulu. Leyo nto yokuyenza ukuthi wonke umuntu azizwe ingxenye ngoba akuvoti umuntu oneminyaka yoku-18 kuya ku-35 kodwa kuvota wonke umuntu kusuka ku-18 kuya ku-59 nangaphezulu.
Khona manjalo bethamele lo mcimbi uveza ukuba liyabuya ithemba kubo njengomphakathi njengoba umeya uMlotshwa okwazile ukulekelela ekutheni abantu bethole imisebenzi.
Indaba yemgwaqo nemisebenzi kuyisikhathi eside singaqasheki kangangoba nami bengiwumuntu ohlele ekhaya nje ongajoyini into zama politiki lawo kodwa ngithenga ukulandela ubaba umlotsho ngisibiki isimo sami njengobaba nozwelo nabantu bendawo ngingasho ukuthi indawo yaseBergville ubaba umlotsho unozwelo nje nomuntu ophilayo ngithole sengikwazi ukuyobamba itoho ngathola iy'ngane zami sekwazi ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni zihle
Thobeka Dladla ezindabeni ze-1KZN TV okhahlamba
Umkhandlu wesizwe sakaQwabe othongathi usukhale ngokuzitsha kwesikhalazo sabo sokuthi bafunake lesizwe sibalwe ngaphansi kamasipala iTheku kanye nomasipala wakaDukuza ngoba ngokomlando wabo banawo ingxenye yomhlaba ngaphansi kwalabo masipala bobabili lokhu kuvela kwesithangami sabezindaba besibanjelwe ke-othongathi
Kulesi sithangami lomkhandlu bewazokalisa ungenami ngokunganakwa kwesicelo sabo sokubuyiselwa komhlaba wabo abathi sekuphela iminyaka engaphezulu kwamashumi amabili bengaphendulwa kodwa banalo ulwazi lokuthi umbiko ngomhlaba wabo usuphuthuliwe
ummeli wethu mayifone ecela i-report ephingubo ecela ba-commission u-commission uyethi asikwazi ukunikeza i-report kodwa i-report soyinikeza umsuso noma i-claimant bese kuba yona enikeza wena noshawuke uma ngimfonela ngithi ucela i-report phela yocwaningo lwakho lokugcina naye uyayesha impendulo efana njengaleyo ukuthi yena i-report yakho useyihambise eminyangweni umnyango owaziyo ukuthi izofika kanjani kuthini yena sewuqedile wakho umsebenzi kodwa i-report iseminyangweni so njengamanje sihlezi neclaim esingayazi i-report yayo ukuthi ithini ukuthi kumiseni kwenze njani
okunye okuvelile ukuthi bafuna ubukhosi bakwaQwabe buhlonishwe ngaphansi kamasipala iTheku nakwaDukuza ngwabanazi izindawo ezimhlaba owadliwa kulezi indawo bathi okubanekinga kakhulu ukuthi induna engaphansi kwalabo masipala kwisizwe sakwaQwabe kayikwazi ukubhaliseka ngendlela esemthethweni
induna zethu ebekwe inkosi ayikwazi ukuregistera ngizonikeza nje sithombe in under division noma eThekwini metro sine induna lapha ezesihlanu endawo okuthiwa kwaGwala farm kunenduna HM Khuzwayo kube khona elokushini ehamba nathi nohlawe kunenduna uJS Mthem bekhona ke ilindane lapha abanye bathi New Town kunenduna uSthingele kube khona induna ubiyela emagwaveni ebese bakhona induna ubaba umaphumulo endaweni yasenqabeni nqabeni 1 nqabeni 2 zonke lezi ndawo zikhona ukuthi zingaphansi kwamasipala noma zingaphansi kwalot 81 okukuthuma uthathe uyalandela ama facts kwakuyindawo uthukela ushuke uthonga toilet ayiclaimile ukuthi yakhe wase ayidayisela abanye wayidlulisa kanjalo so zonke lezi zinto lezi ziyafakaza ukuthi ukhosi bakwaQwabe budepha kujule usuke wonke lezi funda ngantolo ezini namhlanje ke sithi asikuveze obala ukuthi uCoctor akasizi ngalutho uze wasikhomba kwiCommission on Traditional Leadership Claims and Disputes eholwa ke uDr Ndlela saya khona kusukela ngaye futhi 22 May sangayithola impendulo senza yonke ubufakazi
uthinta umnyango ukubambisana nobuholi bomdabu okhulumelayo usiboniso omngate uthembi sokulandelela udaba bese kwazi ukubuya nempendulo egcwele kwizinhlaka ezifanele obomnyango bezokubuyiselwa komhlaba uRegine Ngcobo ephawula ngodaba ucelwe ukunikezwa yonke imininingwane ethinta ukufakwa lesi sicelo wathembisa ukuthi bese kwazi ukuyiphothula uzobe sebuyela ethimbeni lezindaba
kuDebo Hosibisi wezindaba ze-1KZN TV ku-Channel 261 ngisothongathi
Ake siye etolo nene besilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwiindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo kwezona ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile lephoyisa elisolwa ngokubulala elinye. Owesilisa kwelokubulala ingane yentombi, kanti aphemo ishaya amakhala ngokuqasha ngeminyaka. Imeya kamasipala wasemfoloze enyakatho nekamthani uXolani Bhengu uthi kizenzo zobugebengu ezihlanganisa ukuduna kwey'moto zikahulumeni zingezinyeke zezinto ezinomthelelo ongemuhle ekulethweni kwentuthuko kubantu ikakhulukazi njengoba kindawo yaseDondotha intambanana nezinye ezakhelwe umasipala wasemfoloze igqame kakhulu ngokuduna kwey'moto uNgcolosi uthi lena-ke yimpedinga umphakathi ney'nhlaka ezahlukene ngokubambisana ukuze-ke ingqotshwe
izindawo ezifana noNtambanana, Dondotha nezinye ke zakhela umasipala waseMfolozi singezinye izindawo ezingo-alibhadwa ngenxa ke yedumela lazo lokuntshontshwa kwezimoto zikahulumeni. Imeyali umasipala uXolani Bhengu uthi ke lena yimpi okungaliswana ngayo ngokuthi komphakathi uhlangane usebenzisane nezinduna, amakhosi, izinhlaka zezokuphepha ezahlukene ngokubambisana kokuze kulwisane nobugebengu. UBhengu uthi ke uhulumeni wenze izethembiso ukuthi ke njengoba indawo yaseDondotha yaziwa njengesizinda sobugebengu kuzokwakhiwa ke isiteshi samaphoyisa, kodwa kuze kube manje ke akukho sokwenziwa.
Kuno MEC phela okuyena obhekelele ezokuphepha komphakathi. Umbuzo uthi kuyo yonke leminyaka lemihlanu uhlulwa yini ukwenza lokho ekuthembisile? Wayethembisile ukuthi kune police station ezokhandwa la eDondotha esasikholelwa ukuthi iyona ezosilekelela kakhulu ekutheni inciphise ilokhuza ubugebengu. So ke kuyishwa ukuthi njengoba sikhuluma manje, uma sikhuluma ngo MEC okwi province cishe usalelwe izinsuku ezingaphansi kuka 40, usho ukuthi sekuyacaca ke manje ukuthi lokho ezosithembisa khona, ezothembisa amakhosi kanye nenduna akusazukwazi ukuthi kwenzeke. Ngithi ke namanje kusesezandleni zabantu ukuthi njengoba bezovota ake bevotela abantu abazothi uma bekhulume izinto bengavuka umoya ongcwele, uma bekhulume izinto ekugcineni bese bayifeza lezo zinto.
UWS stage sasukwa kweDondotha uthi ke yinto eyayisiyaziwa vele, ngisho ke isamba semali eyayizosetshenziswa ukwakhiwa kwalesi steshi eyayisiveziwe, kodwa namanje ke akukho kwenzakalayo kuthule.
I-police station lesikhuluma ngayo yalapha eDondotha kwa-tablishwa ngisho i-budget yakhona, kwasho ukuthi kuzoba imali engaka, izoqala ngesikhathi esingaka, iphele ngesikhathi esingaka, kodwa namhlanje akwenzakalile. Asimangalike msakazi ngoba kuningi, even ngisho umgwaqo lo wetiyela lo ongoka-DOT omnyango wezokuthutha nawo kufunza ngabe usawafinyelela kuphi icwaka lakuthi uzogcina khona kanjalo nosuka ethandaza uye emabhuyeni, kufunza ngabe usenzeka nanamhlanje awenzakalile. Ubanike obekufanele awenze ongawenzanga ohlulekile, ngoba kusiwona umsebenzi kamasipala lo, umnyango wezokuthutha weprovince.
Ube senxusa ukubambisana phakathi komphakathi kulisane nalesi sihlava.
Well, mase sizalana ke endaweni yaseDondotha okukhulunywa ngobugebengu kuyona indawo yakwaMthetho yonke. One, okokuqala sicela umphakathi ukuthi kube khona ukubambisana kanye neyinduna namakhosi, ngoba ubugebengu akubona into engaliwa umuntu oyedwa.
Lezi zindaba zone KZN TV ngingusamukeliswa Nqulunga ngiseDondotha.
Udunguze bumnyameni umndeni wakampanzi ekhonkwaneni enseleni enyangathweni likaMthaniya emva kokunyamalalwa kendodana yakulo mndeni uSibusiso Mpanzi eneminyaka engamashumi amathathu oshiyeke ebhaleka incwadi evalelisa kulo mndeni. Amalungu omndeni asenxusa umphakathi ukuba kuwuhlabe kuwulawule uma ngabe uthola kumkhondo malungana naye.
Amalungu omphakathi wasezikhonkwaneni enseleni asephume inqina lokuthungatha uSibusiso Mpanzi oneminyaka engamashumi amathathu nambili noshiye ebhala incwadi emndenini wakhe. Ngokusho kwalomndeni, uSibusiso Mpanzi ubengeyena umuntu ojwayele ukunyamalala. Kanti lomndeni usucelwe ukuthungathiswa yena.
Ugcina ukubonakala ngomgqibelo mhla ka 27 ku-April 2024 ekuseni ngabo 6:30 ehambe egqoke ijacket e-navy yakwa Eskom la asebenza khona. Siyacela ukuthi ombonayo noma umbonile azise amaphoyisa aseduzane noma asifonele nathi, ngoba ikhona inombolo yocinga ngasithola kuyona einkundleni zokuxhumana la isifake khona isithombe sakhe. Siyacela njengomndeni sikhathazekile ingane siyibone sekuphela insuku. Akaze ahambe isikhathi engaziwa, uyaye emsebenzini nje abuye. Okusimangaze kakhulu ukuthi ushiye ingcingo zakhe zombili ekhaya, washiya ne-wallet, okuyikona okusimangazile kwasithusa kakhulu ngoba into angakaze azayenze.
Umphakathi usuzwakale sokukhathazeka ngalezi zigameko sokunyamalala kwaMpanza, njengoba kubikwa ukuthi wagcina ukubonakala ekhaya ngosuku lwangomgqibelo nalapho ashiya khona incwadi kanjalo nomakhalekhukhwini.
Kulesi sigameko esenzekela kamnyeni, isigameko sona esisithuse sonke siwumphakathi wasey'khonkwaneni. Ngoba umuntu mekwazi ukuthatha intambo ayifuna ukuyihenga, kodwa izizathu sibe singaveli sizathu azihengela sona. Yiloo nto nje na okusithathe kwasithusa sonke khona, sisizamile kumhlwaya besingakamtholi, kodwa sisenalo ithemba ukuthi mhlawumbe sizazomhlwaya simcinge lapho azatholakale khona.
Ikhansela lendawo nalo lishiye konke phansi laphuma iy'ngqini ukuzolekelela lo mndeni ukuthungatha uMpanzi.
Sisiphathe kabi kakhulu ngoba kumizwe ukuthi kumesimisa yonke into esiyenzayo somphakathi ebefanele sizenze sazothi asizobambane asizoba neqhaza ekutholakaleni komfowethu ngoba elahlekile nje from ngo 27
amaphoyisa asebikeliwe ngalolu daba kanti bekulindele ukuthi aphinde abuye azothungatha ngezinja esidabenzi 1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo enseleni
Bafuna ke impendulo abantu abangafaka izicelo zokubuyiselwa umhlaba kepha kuzokuba yimanje abathola lutho ulomhlaba osepulazi nasemagxabeni eRichmond KwaZulu-Natal laba bathu kukhona ababefuna ukubuyiselwa umhlaba ukuthi enyike ingxenye yona ifuna ukunxeshezelwa ke ngemali bathi ke kwaba khona inkwiji kwebenzekayo besangaphakathi nohlelo kwasungula amakomiti bagcina bengatholanga lutho batsheliza ko le indaba ukuthi khona idlanzana abeze ukuthi ke lihlomulile kwisamba semali elinganiselwa ku 41 million wamarandi
Abantu abangokudabuka eplazini lasemagxabeni eRichmond kepha sebezinze kwadindi Landscop bathi abazange bathole ngisho indibilishi kwizicelo zabo zokubuyiselwa komhlaba.
Ukuhamba kwesikhathi mase sekuphuma umhlaba bangabe besasitshela. Sezothi umhlaba sophumile. Awu. Mase siyabuza ukuthi awu kwaphuma umhlaba manje nangabe besasitshela. Ayikwabona kanti kufuna kuba nengxabanywana lapho bathi nathi ninanifuna imali. Sathina ke kwakukhona babathe bafuna umhlaba nje abasele ngaphandle kodwa hayi bangabhajwa lapho ngoba sasikhomba abantu okuyibona abafanele ngaphele babethi bafuna umhlaba nabo futhi ababaziyo uma sekuphuma imali sekurelease izimali manje commission se release izimali za release izimali thina sonke sasikade silwela lento sasu 290 imvamisa Asitholanga lutho. Kwabe sekukhethwa mhlawumbe abantu abawu 10 la kuthina okuyibona ke abakwazi bazuze.
Laba bathi kwakukhona ikomiti abalikhethayo kepha kwaba khona ungaboni ngasolinye okwagcina ukuthi kungahlomuli wonke umuntu.
Eyihlumezekile. Abantu abaningi abasekho emhlabeni abebehamba loluhambo. Ngesimo nje abanye babulawayo nayo izivo zenhliziyo basebegula. Begula behamba isibhedlela ngoba kwakuthi njalo nje makuminyeziwe ukuthi namhlanje bazokwenza ukuthi lokho okwenza ukuthi behambile beyokwenza ukuthi kodwa kwangabi nawo umphumela babebuya nje belambatha kodwa kwathi se abantu sebeyitholile imali babe batsakela laba abangayitholile ngoba babanako konke ukuthi bahlambe abanye babeshonelwa abantu benza imisebenzi bakhe izindlu bethenga imoto beba nako konke
sasinethemba lokuthi kuzolunga nje ukushintsha kwempilo ngoba ukuhlala sikuhleli la ukuhlala ukudinga ukuthi umuntu abe busy esebenza sasazi ukuthi uma kubuya umhlaba saba namathuba ukuthi kusetshenzwe kakhulukazi ke kwakukhona nabantu abadala abanye ababe nenhlelo zokuthi bona bathola imali nje abantu abasebe bedala bebona ukubuyela lapha ngeke kusabasiza benalokho nabo ukuthi ma bethola imali bazokwenza izinto ezidinga empilweni bazoduduzeka indlela ababephila ngayo so imali yayizobaduduza ukuthi ke bayithole
ngokuthola kweziko lezindaba i1KZN TV amakomiti agcina esemabili leli elinye lahlomula eplaza kanye nemali
yo 41 million imali yaphuma 41 million esingazike noma lo 41 million waya kulona kuleli committee lonke yonke yini masibuka nabantu bomnyango kubenza kanje
njengamanje laba bathi udaba selikubameli imizamo yokuthola ukuphawula komnyango othintekayo kulolu daba isaqhubeka izindabeni ze 1KZN TV kuAyanda Dube ngwadindi eMgungundlovu
Ake siyedolweni nebeselo sophinde sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nebeselo kwiindaba zethu ze 1KZN TV. Nazo kizona ihamba phambili namuhla. Lihlehlile lephoyisa elisolwa ngokubulala elinye. Owesilisa kwelokubulala ingane yentombi kanti aphemo ishaya amakhala ngokuqasha ngeminyaka. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.75 uma liqhathaniswa ne-dollar lasemelika be ngu-20.10 kwi-euro yase-Europe, libe ngu-23.49 kupondo wase-Britani, kuthinte ngegolide yona ingu-$2,333.09 ounce, kuthinte ngolo ongahluziwe yona be ngu-$89.50 umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Qaqashwe Mamelodi Sundowns uRulani Mkwena uthi kulokhu beqhuzuka endaweni ke kumdlalo yeCAF Champions League ukuthatha njengokuthola ke isipiloni njengoba ezimisela ukuthi aqhubeke azame ukuwela ke lo mgoqo naleli qembu lasePitoli. ISundowns ishayelwe ekhaya iExperience aseTunisia ngegoli ke lilodwa keqandeni ngolwesihlanu kemdlalweni omlenze ke wesibili kuhandulelwe amanqamu weCAF Champions League eLoftus Versfeld Stadium ePitoli. Esperance ke nqobe ngamagoli kamabili keqandeni uma ngabe sekuhlanganiswa kokunqoba kwayo ngegoli elilodwa keqandeni komlenze qala yabe seyedlulele kwamanqamu ezodlala ne-Al Ahly yaseGibhithe. Nangesizini ke edluleke iSundowns yehluleka kuhandulelo wamanqamu alo mqhudelwane ikhishwe Wydad Casablanca yaseMorocco. Umkwena uthi usafuna ukuhlala kuleli qembu lasePitoli yize kuqonda ukuthi imphumela ingebaluleke kakhulu. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nabakaqambu lenkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba nje lonke le indaba sithi kukhulu.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile